tsakanin Daudu Tunga da kuma dai dan Alin Arewa gashi nan kuna ji dan Sakkwato Tambole yana magana ga wannan dai wasa nan ayyo tsakanin shi dai dan Alin Arewa da kuma shagon Audin Tunga